A summer soccer day is thrilling, thrilling. A winning goal makes for a perfect day. Around the world we spread the feeling, feeling. And Samba Fever is a perfect way to celebrate. Summer emotions are pushing the limits and keeping the rhythm through those hot magic nights. Summer explosion, it's pumping adrenaline. 4 million people are feeling alright. Kick the trash now, Locura. Kick the trash now, Locura. Kick the trash now, Locura, Brazil. A player's physical condition is so important for his strategy. Only the win completes a mission. Just like with me, so I want you to sing my melody. Summer emotions are pushing the limits and keeping the rhythm through those hot magic nights. Summer explosion, it's pumping adrenaline. 4 million people are feeling alright. Kick the trash now, Locura. Kick the trash now, Locura. Kick the trash now, Locura, Brazil. Oh, da 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 da